yɛda twedi ampona ne nyankopɔn se abusuafoɔ mekɔɔ no bɛsii mu nti asɛ mewiɛ no na ɛyi no akate nti sɛ mekyerɛkyerɛ ne mɛmu ye bat anti me a ma video na meyɛ no anwie pɛwɛ nti mesa masan baabi wei deɛ meyɛ mewie a na mede ato YouTube hɔ na me nuanom nso ahu sɛ bia nneɛma ɛkorɔ na yɛ papa anaasɛ yɛ nnua anaasɛ yɛ nana bi ewu ɛwɔ Ghana yɛfrɛ no Alhaji Baturi ɛno sɛ ne wu na ɛsɛ nyina yɛtumi tena aseɛ ne hwehwɛ nneɛma maka kyerɛ m sɛ nneɛma a ɛntwa yi no ɛna adaa bi a nturo mu no mɛba no mmaba bibi mu akyerɛ wo na nso ahu sɛ bia nneɛma ɛkorɔ ɛno nti ɛna masan baabiw mepɛ sɛ meyɛ no complete na afei deɛ mede ato WhatsApp line so na masan de ato YouTube na Ghanafoɔ ahu sɛ bia nneɛma ɛkorɔ na mepɛ sɛ obiara de hyɛ ne tirim sɛ ebia wɔn sɛ freemasonfoɔ no asɛm bi ba saa no muhu sɛ moba bɛhu no kuro ma ne yɛakriti na obi aka sɛ o 5 o 6 o 6 na ama wayɛ confuse but woyɛ kramoni a nkramosom no mu no ɛda wobɛwu no saa da no na yɛsie wɔ woyɛ nkramoni biaa ɛda wobɛwu no saa da no a na yɛsie no nti sɛ ɔno ɔmomfa nnipa ne nkɔnkɔhyɛ free gyim sɛdeɛ kristofoɔ yɛ no no ɛda no a bɛwu no ɛda no a na yɛsie wɔ ɔtease ɔno mu nyinaa nso ne mebɛyɛ adwene sɛ papa no omu sie no on the 6 ɔtease omu sie papa no on the 6 a saa 6 no ɛyɛ January 6 this year ɛna wɔ no mu sie papa no nti yɛbɛsua ho adeɛ na mabiibie ne mɛmu akyerɛ wo nti woyɛ illuminati ne a meka no kora kyee mi nuanom a maabo mfu woma abufu abɛgu wo hɔnom ase na abusuafoɔ deɛ tie nie na meka kyerɛ m sɛ diifo ɔmoɔ Ghana nyinaa yɛwɔ so many prophet ɛna wɔ nomɔ Ghana yɛwɔ malams ɛna ɔmoɔ Ghana nso wo muhu nneɛma da nneɛma di na nyankopɔn da nneɛma di kyerɛ wo ɛna ɔma bɛka kyerɛ yɛn sɛ sɛ nyankopɔn se oyi kyerɛ a na wasɛ no nyankopɔn se oyi kyerɛ a na kyerɛ sɛ wayɛ deɛ wasɛ no but nka ɛkɔ akɔyɛ sɛ diifo yi tumi hu nneɛma ɛkɔ so a wɔ mu hu no a nyan deɛ ɔmo deɛ ɔmo hu a nyankopɔn yi kyerɛ wɔ ma nyankopɔn ntumi nsɛ no ɔtease ɛna deɛ na meka kyerɛ m sɛ afei ne ba bɛkɔ wieɛ no ɔmohyɛ da bɛtena tv stations radio stations na ɔnom ahyɛ nkɔmtorɔ ɔnom hyɛ nkɔmtorɔ fa yɛ ho a ɔmohyɛ nkɔmtorɔ fa yɛyɛ man ne ho ne nneɛma a ɛba bɛkɔ so na saa yɛ nkɔm no na aturo mu no ne sɛ nye nyankopɔn na aka kyerɛ wo fi sɛ wobɛgyina bɔnten ka kyerɛ m sɛ twee di ampona ne nyankopɔn bi a ɔbɔɔ soro ne asase ɛna ada biribi adi akyerɛ wo a ɛndeɛ yɛ ntorɔ na mmom information na ɔmonya de bɛhyɛ saa nkɔm no ɛyɛ information bi a wɔnom kɔ meeting ɛna wɔnom akonya wɔnom information ne wɔ hɔ ɛde aba abɛtena tv stations radio stations ɛde aba abɛka saa nsɛm no akyerɛ mu nti wote a na ebi koro a wɔadwene bɛyɛ wo sɛ ebia nyankopɔn n'ani saa odiyifoɔ yi kasa ɛnso na wakɔ wɔyɛ lɔɔgye ni adiyifoɔ a ɔmoɔ Ghana ne nyinaa no ɔmaayɛ lɔɔgyefoɔ ɔkɔ meeting na agenda bi a yɛbɛba no lɔɔgyefoɔ no ɛnam sɛ ɛnneɛma bɔne ɛna ɔmode yɛbɛfa mu ateeteeɛ ɛwuo basabasa ate ɔmaa ne ho ba bɛkyere no ɔmo plans naa no no na wɔnom deɛ ɔmo nya sika dedɛda wɔnom kam nti deɛ na meka kyerɛ m sɛ yɛhwɛ Ghana maa ne mu a yɛnim sɛ yɛsɛ Ghana maa ne mu ayɛ den ɔte aseɛ yɛnim sɛ dumso ne adeade but yɛhwɛ politicians a wɔnom wɔ Ghana maa ne mu no ankasa a saa politicians no ɔnom yɛ nkurɔfoɔ bi a ɔmo ho tɔ fi sɛ hɔ a ɔnom yɛ lɔɔgyefoɔ yɛmo ɔnom kakra saa ɔte aseɛ na ɔnom ho atɔ na ɔnom atumi adaadaa nti wɔn bɛtena tv station ne radio station a wodeɛ woadwene ne sɛ bi a yɛnya mpp a Ghana maa no bɛyiyie but ɔm bɛba a ɔm bɛbie nneɛma bi so kakra sɛ nka ɔm bɛtumi ayɛ but ɔmo nyɛ na ɔmaa no ayɛ dɛ agyigya saa ne teɛ nti abusuafoɔ yɛhwɛ nneɛma mu Alhaji Baturi awu na yɛba abɛhwehwɛ nneɛma mu na obiara ahu sɛ bi a nneɛma ɛkɔ yɛn nyinaa yɛnim ne sɛ 31st night na adiyifoɔ no bi kekaekae wusu bɛmpa nom ne adeade bɛkekae sɛ news presenters ne bibɛwu anaasɛ news workers ɔmaa ɔmo ma news no bi bɛwu ne adeade nti saa asɛm bi si anakyɛ sɛ yɛbɛtwe ho adwene si so sɛ ɛyɛ owusu bɛmpa ne hyɛ nkɔm ɛna jesus nam no so kaeɛ ɛna aba mu but deep down sɛ wowo tena se na wowɔ bisɛvo nneɛma a wobɛhu sɛ nkɔm a odiyifoɔ no hyɛeɛ no ɛyɛ nkɔm bi a ɔkɔnya a ne source of information no ɔkɔ meeting ɔkɔ illuminati ɔkɔ lɔɔgyefoɔ meeting ɛna ɔno kɔnya ne information firi hɔ ɛna ɔde aba bɛhyɛ nkɔm no nti nyɛ nyankopɔn na aka kyerɛ no ɛna saa nkɔm hyɛ no nso a wɔnom hyɛ no nso no ɛnyɛ prediction nti sometime no nnipa no bi ba bɛtena tv station Avram Ben Moshi no mba betenetena radio station. Abe kachere wo se difo ne shem koma eye prediction. Na omodi ya chon wa june friso. But enye prediction. Omuni, they know what is gonna happen. If it's a one mko meeting, e hona one mko nya one mnali jini free. Ena omodi ya babe shes a nkom no. Ati yase. Inti se nkom shene bemwa. Na adal de nipa mo. Ama one mko ya kudi se difo echi. Inti ya nunti na meke biya chon. Inti one mko ntini nishem kom se gana manu wa fidi kuku ube doson. Ana gana man hwato no gafidi e mo na ye na aflawo no e ba be doso ama gana fo nya biedi ama rubber rice ne so ate afidi dumso dumso ne ba bi gai odifo bi anhye nkom sada afidi unemployment issues ai o gana no nyankopon se obe manager odifo bi anka asase ni bi afidi teachers e omo strike e ba bi gai ama students etimi afokoso osunade ama wonom so nya nimdie odifo bi antimi nkansa o gana entino omunya information no based on the agenda e dey babe haye no na omojina so aka bi akere ntie ye hu enim se bi anyankopon na e kasa kirew ti me pese obi a de sa na emen so ehye onum timu ye e se odifo ni timi hye nkom se nti oman fefo onum no omonam no e na onum hu se omo babe wu bi se usu be mpente mentena akra ho anase kumase baabi obebaabi obeba no because most of the time no onum nko se hwini adeade Uyo osu bempe ntimi ntina akra enche mkome se. Ukwe ni bibe uwa sefi. O ntimi. Fise unie ni. Enu wadiye msaani ya manu. Uni saa nalijinu. Unie ni. Uni saa kandiyanu. But di uni mnesu wa muko mitia. Ibiya epe se kaba eni yikunu. Fise kaba e kasano. Wayeni ya mwongu weti ya. Na udifu ubiya ya fast ya babeka. Afidi ya redu presente bibe u. Inti yebe mwana wakasi biya waben. Inti yade ntina wentimi ya moka bedin. Obo ni din na ye ebe chile chile ma. O ebe na nkrofo a meke ne klaye se wo nimdi akro. Wati ase. Inti omo chela ebe biye hon kakra chile wo. Inti omo fere no hidden truth. Within plain size. Plain sight. Weni tuya bat unhu. Sana wonom e fere wo. Inti ya busi nyafo. Onu inti mi nshem kom sa fidye. Ebi ya mehun se ukweni bi. Ewo temali. Anase owo wa. Anase owo boko. Ne no baye ne bedosun. Me hu se kwani bi ne obeyare ne ho betre no wona bua gana fo ye hu bi da enipa omo wo multimedia ne enipa wona mo information industry ne na omo bua ma ye control ma adwen no omo ne ye hye wona mo honkom fi se agenda no mo committee na agenda ne ba enipa smes ye pesa nka wo ye wi wantimi anyinti ye pesa ye kono na mpanyimfo wona fa adwen ne wo top freemason fo na kwa kwa ye se kanet tena na ye ko senior high school no ye ko ss no ye seniors ne fa adwen ne wo top Na ya ye nkola no so ne yo fom. Inti se seniors ne fa dwana. Ne bia omo di bia mabofra bi se, o meka se, ene student we si ye beba be bona na dwo. Ye beba be hunu huna no. Wati ase, na e bia ono so, to ono so ba dormitory no be ka kire se, seniors bi beba be hunu huna wa. Eno nkyere se nyankopon na ye akyere ne mum, wanya information no de ba be ka kire wo. Mhm. Sa na di fu yin commission wa ye. On se wonum ne ne president fu ne ne top freemasons in nante into onum nya information na omo so betena bontene omo twerotro inti na onum prophecies no omo betena tv station na omo kan na said omo kan book a kire mo no wa twerotro to ho na said ifo ne bebere crash onum shiwi ni adade na omo ni na ho sa omo betimi ayi na omo inti omo twerotro gu ho na omo be ka kire wo atiazi mhm inti oka ohusu be mpa no kan se bi se bi a allergy beturi ebewu oka ni indirect ewo 31st night prophecies ni munu wakana saa sebe no bagana fuwa mo omonia na ho ena saa sebe no so awo kanya ni be munu but edi kanya mepesa watia se yese enye prediction watia se e tosumi yinu baby ya unya information ni free no eye meeting eye agenda oma ankro fukuwa omu no manam no omu babi kumbi ya wonu muhu na wonu mashada ebulu hon ewa bontine ama wohu saa se msi ineba inti yisi ya natia se wakasi udifu wana ben Nti nyanya nkopon na ka kire no, onya ne information ni firi ho. Nti die be na be mo mo muti ehu se ayi firi mesinfo, e na oru mu abo ama yakum papa no ene se, me be kire kire no mbes kakra. Wati ase. Nti ma medika ka jam se, nkremoni bia wu a, eda obewu na na onum gina so si no. Kremoni bia wu eda obewu na na onum gina so esi papa no. Wati ase. Nti abusunyafo na die tie no no. Nti kremoni yemfa ne nche fridge, nti papa na nkasa nkasa o mu si no. Omu siye no, wote sayi. 6 January. Na tese saada na papa ni uye. Ena wono mu siye no. Sister Comfort, me hu se wasan bala yi so. Na message ba ko nimenya ade bi besi mu ntina blocke. Nti me sa ye ni yi na mama na ye complete. Fi se me mama nua no information. Na inua no so atena se adwene hu yi. Na wo no ma hu se bi a ni me kro. Ene ye gua Sunday mu gum kremu dem ni ade ade ni adada yen. E na yasan nya otan ama no kre. Nti at that point in time we are breaking down. I didn't think a Ghana man and politicians and Kwana AB and Equia for one more Mobama Ghana man across one day or no home tom. I didn't think a CB out to Musa or Pedrumaye, but what we are branching, what we school in your Jumanet. The person you have one year seen, maybe I know quite. Nay, I am seeing what Timmy are toying, Kakra and Pesam catch one. What you say? Now, dear Tiny, a bush of four. Papa Nankas and Casa, on the 6th January. In this season, Freemasons in Fubekas, 5th. Any idea? Cremoni da cremoni be wuno. Sada nani isi no. Papa ni wu on the seas. Ena de ya papa ni wu ya no. Omo chere chere ente papa ni wu 3 PM. Papa ni wu 3 PM suno omo so 3 non so. 6 ina nkasa 6 no. 6 ina nkasa eye the second eye the third triangle. Ena 3 PM 3 ina nkasa so eye triangle. Eye the second triangle. Inti onze illuminati fuwane shada apple tree triangular sign. Or na any this is top waha. Ena I see triangle no see na tie. That's it. Na the atiem se sa simbu ya medichi we oko Ghana na okwa kra oko lighthouse for sundown so omato sundown din kudesh isiso Dark Word Mills pyramid ni bi sina sundown so de bi ba kunsu sia sundown ni nchemu de bi ya oko ru mu kosom okuso oko akosom nyankopon ba wonim nyame ya osom no Bemu se nyankopon no kranka watu mu oben a yesa nka wotena fie kura na nka wodi usika didi na odi buabua wono mu nhia mu a ka ntenta musika ma sa asofo ofun ni ni ate ase ebusuafo nti die tie ni papa ne wu on the 6 ena osan wu 3 pm onte Jesus e kura wu 3 pm according to the book of Mark 3 pm na eye the 9th hour 9 kura na san the number of completion 9 eye the number of completion 3 pm eye the 9th hour in the day according to one principles ne one watch awom de abreye no 3 no eye the 9th hour in the day ena 3 no 9 no eye 3 no eye the 3 pm eye the 9th hour in the day ena 9 no so san eye the number of completion me say the numbers ni nase me say the book of numbers no nko ma kind several times what you say ma kind the book of numbers ne sa me the numbers nase ntina me ka kire mo say nyankopon ntimi nko nko twere book ah eye Bible free heaven na won to meto for my na nyankopon to book ni din the book of numbers e ni pe bi na atena se ya twero numbers no by deep knowledge ni ko wie trigonometry ko wie geometry e ni ntina omo omo ye maths ya kese no aje se wu ra geometry ni so eye pure science physics ati ase busuafo nti abusuafo papa no ewu 6 eye triangular number the third triangular number na 6 and it was say 3 pm what you say nti triangle na nkasa na freemason for one friend triangle what you say na chese omo so omo friend no brofo kasem no omo si trinity angel onze ni pe bi aye trinity what you say nti angel ni bi nso san aye 7 aye a form angle dey na papa ni wu ye no so 1 plus 6 no be ma 7 7 for no so aye the 7th day in the week. It be see the 7th day in the week. 7 na emi e chere se bibia ye complete. Na chese sa 7 na ama creation aye complete no. Nti na omusi nyankopon rest on the 7th day. Nti 7th day no is the day of rest. What you say busuafo? Nti sa 7th day no omu chere chere se e the day of rest no. Eno mu na omu so omu dia babe rest. Omu dia rest allergy baturi. What you say? Nti numbers no. A womb, sir, numbers make a such a memetinin in our say, and to be beer by me to 2 America, men rush it, meaning the echo. Gabusianvo. Papa Nankas and Cassan Sunya, 60 years. 60 no Macachems and numbers meaning I reduce back into within 0 to 9, within 1 to 9. Numbers meaning I reduce back to 1 to 9, but 9 amount numbers meaning I are complete. And in tea, sometime did I make a chemse on the you hear windows or a woman in computer. Mono. Windows 9 inim ye omudru Windows 8 ena wono mo jump ko Windows omu free Windows 7 omu ko Vista ena wono mo free Vista na omu buy Windows omu jump ebe omu buy Windows 8 7 Vista 8 ena wono mo jump ko Windows 10 omu anye Windows 9 amaye iPhone 9 nso ni ho ye kobo ball nso won se 9 na ye ta she go what you say nti abusuafo 9 na ye bi 9 nti na ye papa nom se ye maame nom ne papa nom se ye nananom se e ye konon enkonon ekonon amadie bi awie peyo nti e complete what you say nti abusuafo mama ye hwe ne me bi mpese mote nom bese no ase nti na ye ana me dia ba be fem ti we dia me de chire chire ma chire papa na nkasa nkasa nya 60 years 6 nso 1 plus 6 1 plus 0 ebe 16 ni 1 plus 0 ebe 6 ebe 6 na wu ye na ni nyina correlate what you say abusuafo nti sa 6 nso no onse apel 66 na 77 what you say o ma rest no 7 iko wie 7 calculation ni nyina ko wie 7 to o ma say rest ya illuminati fo na chire say eye reset onse ye kwadwuma ba na ye bra ye be rest ya na ichese yasenya ya ho den ne back ni yesan kwadwuma tuutime kwadwuma bedru fi anadwo na waba bi dware na wada na wadi udidi wi a na wada na chese wo rest nti you are setting yourself nti nka ye mobile phone na nka wisu ya nka wodi nka battery no ewu nti wodi mobile phone no be si charge na mobile phone na san charge bi na kwasa de ayadwuma ena msi ye nipa ye nye mobile phone nti ne ye charge ye ho mesa ye deep teachings about rest no na ye da na ya reset back na ye nya energy na ye kwadwuma what you say enti na omo se rest enti se nipa bi wu no omo ka se rest ya omo ka they are talking about reset but in their deep knowledge no omo chere se rest in peace no eye reset in peace na che se nipa na ekwa ko reset ya san ba sasi su back but the entire omo pese ye be kind population in the on this earth ni nyana se se the more ye be hu se population ni increase no we have the knowledge say the reincarnation na omo de ba no reincarnation na nya no correct what you say reincarnation is possible and ko bi ewu an ya sa wo na shim but enam say reincarnation is possible nti no eni pe wu an okọ na foforo nso aba na nti yakọ eternity figure 8 h8 ati asia bitun afọ nti mama papa no o 6 3 pm say the Jesus nso 3 pm na no omusie ni da na fi so ye nkremuni allergy battery but enam say illuminati fo nim so aba bi wu nti no ena omo sheda ma wusu be mpa bebo ho dawru e wa bonten kese wuwu ana kese wa kese bia odifo no nkom sha wo sheyi ni bia starti bem nti ade nti na difo no se nyankopon yi kire ano ase no ba nyankopon yi kire wonom dia nyankopon ense no na kese nyame be ne because say God reveal to redeem ati ase papa no 1 plus 6 no so be 7 7 na illuminati fo symbol ya wa he freemason illuminati fo symbol ya wa he ni ati ase omo symbol no eni what you say ini omo symbol na nkasankasa ini ena 7 na wahe we 7 we aha na one corner ewo inti na pata paunyam na obo ya na efe ni one corner na ga na mpanyimfo emfe ni agro no freemason fo na omani age mbe ka kire ya sala age betu the stroke ena eku no na na oni stroke eku eni pe bia wo stroke ne body ni bia bi bedodo what you say stroke omo omutie mi omo nim dia me ken no stroke means that be umoja no a ese ekọ uhonam na kọ ani nyina no emoja ni ntimi nkọ ba bia ntiba bia emoja no nsu ntimi nkọ no emoja na ekọ a edifu energy ene ekọ ekuta oxygenated blood edia konyaba what is ntimoja ni ntimi nkọ ntine wonsa si stroke ne che wonsa bewu na wonsa na yisi what is ena si stroke che wonanya wonan ne ntimi nante abusuafo me bie no kreso na akyerwo ena se stroke ento timi chi obi aha na aha ontimi nkasa na onti ukasa na ho ana ohwe odin nti papa ne wu a enipa bi wu saa afa di omukreti stories around what onse kabadi omukreti stories ena we ne kunu ena we ne kunu by deep down no ma na ekunu omo hyeda ye ayie kese e ma no what you say onu hyeda ye ayie kese e ma ntepsu afo mesremo mama aye ma yani na ho e wonu kure ya mede ma mun yihu mesi illuminati na nkasankasa ndabia epene ma bone na mayen especially ye ebibifo no epene ma bone na maye man no nsi ye leaders kire mo san illuminati ni pa omo secret knowledge bia o me biode omo ye freemasons they are masons they are architects but the greatest architect no kura no sa oba na we the greatest architect no wonu mapo no what you say enu nti na esoma hodu onyina atani atia ma ite wo yoba akra wo ntimi mpirichi wo nkremufo sondem wo ye oba nso a paul nso se obi a obetie oba enu mu asem ne bekobun samjim 1 corinthians 14 verse 34 to 38 into a come marsh and says a marble empire was on them. 1 Timothy 2:8. What is it? Into year 10 years away from the cosmic mother of nature. What do you mean? Time about what they are buying, chef from assassin, so the mother et. Abusing for. Into a large battery, the Illuminati for 9 so baby woo. Or more can one of my honors as in Bibana or more planet yawa. No master Tiam and Crophobia, but who the rules, Massey. Say any pass messy baby woo. Intino. Na any pair organ a man no. Ooh, and I'm a Cassibia who so bempadi Jesus and a dana be channel. But my catch him say Jesus go all the way down to 33 degree Freemasons. Anything that Jesus ew 33, and our sign here 33 miracles. Tabusian 4. Mama yen shet and yem a bin son, ewa ha. Kakra me pesa me catch them in a day. Inti dear Tiano. Allergy beturi. Inti ne balance between a babble and turn about catch them or say, only who so bempan come shandy or yin. He said, maybe he doesn't know what is going on. And I said, Abin Swa, my mama all angles, and Ukraine, my mama all angles. Maybe it may be so winning the Okoso. From another point of view, no, so no, can't be. But a person will twist him out, if he never be a Okoso, I am a creature do. But maybe I'll say, allergy beturu no moon, who's been panamun himself, papa ne baby woo. What do you say? Onum yenny, Yabsian four. My person, any me, any that way innocent. Oh, dear, for intimation, and come say, Ghana, queen, any baby woo that. The only man is a hip hop, hip life, ni bibewu, we ho bet channel. Students bibewu, not just our man, our plan is once you. And whatever statia, our children's home, no deep will be at a shank. And so, woman to me, chair, quine, before so he be sad and no quine. At yes, he saw about our church with him, dear crow. Tipapano, a illuminati for one of my inner freehold. Illuminati for an only alleged betrayal in a freehold. Tina meka chem se ugu asonde munim de ekoso nti da bia modi fo yin kwa na Jesus ne wonom kasa. But Jesus nso kra ka chere mo Mark 16. Se uji ne dia you can do greater things. Nti ade nti na Jesus nso ne mon kasa ne wonom modi fo nkwa ne kasa. Jesus no die nti wonom modi fo ne kasa ne se wona wo ye boss e wo lodge dan bia mu. Wo ye 33 degree Freemason. What you say? Nti wo di information ne modi fo no nkwa. Na modi fo no so edidi abrem ne adaada mu ne agye mu huska. Ti Jesus no Jesus ni ho se we nyankopon bebe yo befa mako heaven. Ti dia na meka chem se enkremufo o Jesus. Meka ya menu ya kremoni bi ti ase na se ya it doesn't make sense. Enkremufo o Jesus. Omo si Jesus ni di kan kra ba ye ansa na prophet Muhammad ba. But Jesus no enye won na starting kremosum ni mu Muhammad ene be starting kremosum dia. Ene na Jesus na wo enkremosum na nkasankase mu no emfa so be na wo se Jesus ni so. Ati ase. Into all religions, no, in one way or the other, they have Jesus, but from different perspective. But Oma share that to Jesus, nankasa nkasa, Asha Christ for come. Tia busu yafu mesemo. Mama yama yeni na ho ewa hakakra me pesa me kachere mo ene deye inso eno. Tia leji beture di ano six. Ati asi. Osenye 6 years. Six ni six number six. Ena. 60 ni age 60 no so ye 6 plus 0 no so be 6 no a to one say I see 6 so what you say na 1 plus 6 no kwa no back calculation ni mu a 1 plus 6 no so be my angel no ye 7 triangle na 6 no dia my no on the third triangle no papa no so 3 pm e bia won tie say ba won omo me no my teachings e wo WhatsApp la no so akwachi no you know what I'm talking about. Ati asin jabu siyan fo. Mama ye miye ni na ho. Nti kremoni ye da ube wo nani ibe si no. Ti ye se papa no on the six. Na che se ou on the six. Ati asin. Se ase si no so no. Eye. January 6. O sen yan 60 years. E non so be ye 6. E wo siyan fo. 66 ni nina anso ye the third triangle. E na papa no se ou 3 p.m. Se di ye Jesus e ou 3 p.m. no. E na 3 p.m. so ye the ninth hour in the day. And also ebe man and the number of completion. Na che se wo ma complete papa mo. Me meti ni nyina ase. Ti me kan bi a chere wo. Me wo fa me ho tan ogu anim ase. Wo fa me ho tan wanim de gu ase. Bi se me hu a single day. E nyankopon ma me ni mo gu ase wa tanfo bi anim. Ti me ankasa na me hwehwa tanfo ma me ho. Mi do bi a ba ye no kro na da bi a mpese me jinem na me ka chere gana fo. Na obi a nso ma ne ni ada ho. Na de ho no so ntia busu afo. Mama ayema ye ni enna ho. Me brother bi ta frame papa no ta frame papa usuma se no wa kame hontu ma chere mpapa se medidi mpanyimfo atem medidi gana fo mpanyimfo atem nso me hu panyini bia medina atem e da anu kra illuminati fo igey hu wat e da anu gey hu asem ye bayi a omoye so mbe planet era na akofo adu nya na mebeka se me hu se ompeso omukum na akofo adu because of negative statement enti timen kasente ba me nua bi shada free usuma se ka chere mpapa se medidi gana mpanyimfo atem na mpapa fre me wo kwa me yese wo pichi didi mpanyimfo atem na me so da si ni si na ti ne mo ye ni pass me se ne bo ama na yese me bo aka chere aw sin aye no kre what you say but of late na ono afre me bepe me num asem ati I feel the ono expose no what you say timen ma ka chere mo se me nam no me de no kre ne nam ni busuani bia wo illuminati ne mum se bre som se me expose na ma expose wo no me na chere wo fisi bia na wo no so wo na mfofo na omo na mfofo ni nim de wo no me ye usum ase ye nyina nso ye nuafo ti kakra me so me pesa me ka chere me nuano mo ene de ye nso no nti sa na omo de adada ye ti wo tin kremofo aso nda mo na nkremofo ne so otimi so nkremusum e ye arabofo kocha nti arabo ne ndi wo no ti ni krom ho e wo meka ho ba wo bebo mpaya na wo de wani a chere meka wote gana abe ade na abe wompa ya ade ntina wo ye kremuni na abe wompa ya wonfa woni nkyere gana what you say so bo mpa ya se na trade am pomesro ma sa se gana ina medeme ni a chere ho ti mesre wa me ni tu asasi ne direction ni ti mesre hu ya mobo ne ye wonye bi wo bo mpa ya de woni a chere meka ade ye na wo hu ntira wo de woni kyere ye si box black ho ana ye de bosum bi atum ye de obo atum sa obo no so ana eye de true another definition of seven ah eye the cornerstone seven usi dan the corner no e form seven nti na omo se Jesus is the cornerstone nti na omo so omo ye free be sinfo because they are builders atia se nti abusi anfo me sremo mama ye mayeni no kakra mpesa me ka chem na de nti ala ji beturu de numbers ye ho na maka chem medem number yin so tudwa medem message ne beto me WhatsApp line so na me number no ye plus 1619 874 6444 timi wo ye Illuminati ni ne so didi matem mfa me ho de yesa me kan na me kan ti medem obesi abusuafo na ne nyankopon kam onyina mo ho na onyira mo na onye mo kese mo ne mabusuafo nyina.